Mama popo 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 mbona umeshalala. Mbona una haya? Nafsi yangu isha sha 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 pa dawa. Nahitaji dawa, dawa. I wanna be your soldier, oh.